ekyo mugamba oba nkuma oba nkuba
ani
Titemu nawe kiriza mungambile chankuba Semucho kumpa genda yukwe
Samba, omotema, nyabogumpe.